Walking along my merry way, singing a song I will be gay. I found a love, and love is here to stay. Whoa, 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 walking along, just feeling glad, singing a song I will be sad. Oh, happy day, I'm just walking along. When I'm walking, I feel just like a king. When I'm singing, I don't care about a thing. Reason I feel the way I do. You love me, oh, I love you. Walking along my merry way, singing a song, I will be gay. Oh, happy day, walking. When I'm walking, I feel just like a king. When I'm singing, I don't care about a thing. Reason I feel the way I do. You love me, oh, I love you. Walking along, just feeling glad, singing a song, I won't be sad. Oh, happy day, I'm just walking alone. Whoa, 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 whoa,